Tauana ki te ihu o pe puere, ka tō te rā kia Jacinda Ardern, hei pirimia mō Aotearoa. No te ahi-ahi nei, ka putai aia te karere, ka heke tonu ia i tana tūranga. Hei whakawhānui ake i te kaupapa nei kia toro atu rā tātou ki tā tātou kaikaue kōrero i te mataua Māui kia Aroha Treacher. I tāia tina nā atu ki te hui a reipai a huriri i reira whakapua ki nangai te karere ohorere o te wā. Aroha.
Kia ora, Steph. Ai pono marika ngā kōrero kāri haina a Jacinda Ardern. Ko tānei hehe ai kia noho ki te taha o tana whānau. Hei māma mo tana tamahine a Neve, o tira kia mārena hoki i tana hoarangatira a Clark.
Tūmeke katoa ana te marea kāri haina a Jacinda Ardern.
This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year, but another term. Because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February.
Hei tāna e pēhi nui nei ngā taumahatanga o te tūranga premier ki runga i āia. Nā whai anō tana whakatau i te rānei.
But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice.
Hei ngā toru rā ka tukuna he pōte e te pāti mo te tahi rangatira hō. Hei reira kari haina o Kawatea, Ardern.
I intend to remain the member for Mount Albert through till April. This will give me a bit of time in the electorate before I depart and also spare them in the country a by-election. Beyond that, I have no plan, no next steps. All I know is that whatever I do, I will try and find ways to keep working for New Zealand, and that I'm looking forward to spending time with my family once again.
Nā runga i ō rātou tūranga whai mana ki te pāti reipa, ko tētahi o ngā minita Māori pea hei piki tūranga. Pēnei me Calvin Davis, me Nanaia Mahuta, me Willie Jackson, rānei.
Ai, Steph, koe rā te pātai miriona tāra, māwai taua tūranga e whakakapi. He ai, kāre a Jacinda Ardern te whāki mai ona whakaro mō taua take. O tira, kāre e whāki mai ona whakaro menaka i ke panukua nā hinara. He ai, ka kōrero mātou ki etahi o ngā minita Māori mō a rātou whakaro.
No, I won't be contesting, no. I'll be supporting whoever is the new leader.
So that's a definite no-go for Calvin.
It's an opportunity, no doubt, for a number of members, but it's a caucus process, and I respect the process of caucus.
You know, you can't underrate what a great leader she's been, and you know, it's just a big disappointment. But hey, the party's strong.
The footprint, the imprint that she will have on Aotearoa. What she has given to us will go down in history as she will be one of our most significant leaders.
Kāre e kore he nui ngā kari āroto mo Jacinda Ardern. O tira mō ona hoa mahi me tana whānau i te rā nei. Ko tana rā whakamutunga hei te tuawhetu o Pepuere.
Aroha, Treacher, mai anō i te matau a Māui. Kia ora rau atu koe i rā whakamahuki.